umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri tuzobona byinshi uko imyaka igenda iregera niko isi igenda ibyara ibitari bike eka n'ibintu bitandukanye abagabo mubona barabaze umwana w'umunyamwema ari hagati y'imyaka indwi n'imyaka umunani baramuheza baramugabanganya amagufa yiwe hari nk'igihe cy'isaha indwi y'umutaga ku munsi wa Mungu wa Mungu nyine dimanche hirya y'ejo aho abagabo batatu bari ku ipikipiki bafise n'amasakoshi bashika ku rubibe komine Kiganda ihana na komine Cankuzo baca bajya mu gashamba k'imikaratusi baci babaga umwana w'umunyamwema bobo bari banyuruje bagabanganya amagufa y'amaguru n'amaboko hasigaye inyama z'amaguru n'amaboko umutumba hamwe n'umutwe abere igihugu babonye abo bagabo bava muri iryo shamba n'ipikipiki biruka cyane baca barabiruka ko baratangiriza hirya nino bamaze gutangirizwa abagabo babiri muri abo umwe yitwa Medar undi yitwa Auguste bikekwa ko aribo bashobora kuba barakoze icyo ubwo bwizi bwa nabi bafashwe kuri uyu munsi nyene wa Mungu bakaba bafungiwe kuja kuno mwana akaba bafungiwe mu gashoka ka komisariya y'intara ya Cankuzo umwe muri abo ava muri komine ya Mishiha akaba yaraciye mu maboko mu ryahumye inzego z'umutekano bisigura yarirutse ntibashoboye kumufata none inkomoko y'uyu mwana yoba ari uyu mwana kugeza ubu ntaramenyekana inkomoko yiwe nk'uko tubikesha kinyamakuru Jimbere Magazine banditse ino nkuru bavuga yuko kushaka uno mwanya ntiharamenyekana inkomoko yiwe cyangwa se ntibiramenyekana aho yaje ava ariko bikaba byikeka yuko bikaba bivugwa ko ashobora kuba yaravuye abo bagabo batatu bakaba baranyuruje uyu mwana bamukuye mu gisagara cya Bujumbura mu Kinama muri quartier ya Murambye ayo makuru akaba yemezwa na serve Barina kandi umunyamabanga ntayegayizwa wa komine Kigamba akanakaga rije twaza classic gra subscribe like na share group n'aronka stories zose zitandukanye siko ziraba hirya nino kwisi
Isaac TV oh.